Tugiye kugaruka ku makuru ibiharuro n'ibihe bimwe bimwe bikuru bikuru byaranze indwi ya gatatu mu higano rya Ligue des Champions ry'umwaka w'2023 ushiri 2024. Turashimikira ku nkino zimwe zimwe zabaye ku munsi wa kabiri tariki 24 gitugutu umwaka w'2023. Urukino rwa mbere duhera ko ni urukino rwahuje umugwi wa Manchester United n'umugwi wa Copenhagen. Umugwi wa Manchester United washoboye gusinda igisindo kimwe ku busa umugwi wa Copenhagen. Abakinyi ari Maguire na Andre Onana barakoze igikorwa gikomeye muri urwo rukino kugira bashikane umugwi wa Manchester United ku nsinzi yawo ya mbere yari ikenewe cyane muri Ligue des Champions y'umwaka w'2023 ushira 2024. Abakinyi b'umumenyereza Erik ten Hag bari biteze cyane insinzi yabo ya mbere muri urwo rukino inyuma yo gutsindwa mu nkino zibiri za mbere n'umugwi wa Bayern Dominique hamwe n'umugwi wa Galatasaray indi migwi bari kumwe mu isinda rya A. Umukinyi Christian Eriksen amaze kwinjira mu rukino agomboye Sofiane Amrabat yarahinduye byinshi muri urwo rukino n'igisindo kimwe cyabonetse muri urwo rukino cavuye ku mupira ahaye ari Maguire nawe araheza arawusinda mu igori n'umutwe. Umunyegori Andre Onana yarashoboye guhagarika penalty yabonetse mu masegonda ya nyuma y'urukino ku ikosa ryari rikozwe n'umukinyi Scott McTominay araheza abuza umukinyi Jordan Larson gusinda igisindo cyari guhindura byinshi muri urwo rukino. Ku bw'iyo nsinzi umugabo wa Manchester United waciye ukuraho urukurikirane rw'inkino zitanu wari umaze utaronka insinzi muri Ligue des Champions. Penalty umunyegori Andre Onana yahagaritse yatumye umugabo wa Manchester United urangiza urukino utinjijwe igisindo ivyo uwo mugwi waheruka gukora mu kwezi kwa munyonyo mu mwaka 2021 utsinda umugwi wa Villarreal ibisindo bibiri ku busa. Urukino rugira kabiri tugiye kubabwira n'urukino rwahuje umugwa Arsenal n'umugwa Sevilla aho urukino rwarangiye umugwa Arsenal usinze ibisindo bibiri kuri kimwe umugwa Sevilla. Umugwa Arsenal ntiworohewe mu rukino wakinye n'umugwa FC Sevilla bawusanze ku kibuga cawo mu gihugu ca Espagne nubwo gushika ku munota wa 53 w'urwo rukino umugwa Arsenal wari wamaze gusinda ibisindo bibiri. Amanota atatu uwo mugwa Arsenal wakuye muri urwo rukino yatumye uwo mugwi uburasimbiye mu kibanza ca mbere inyuma y'inkino zitatu za mbere mu isinda urimo rya B. Umukinyi wa Arsenal Martinelli aramaze kugenda aratsinda ibisindo ku nshuro yose ya mbere yaratanguye mu kibuga mu mahiganwa atandukanye amaze kugenda arakina. Twovuga nka Ligue des Champions asinda umugwa FC Sevilla, muri Europa League asinda umugwa wa Standard de Liège, muri Premier League asinda umugwa wa West Ham, muri FL Cup asinda umugwa wa Nottingham Forest, aho hose asindira ibisindo umugwa wa Arsenal. Ku bisindo vyiwe 14 n'imipira 4 ivamwe ibisindo yatanze, umukinyi wa Arsenal Gabriel Jesus yaragize uruhara mu bisindo 18 imigwi yakinira yatsinze mu nkino 17 ziheze yatanguyemo mu kibuga muri Ligue des Champions harimo n'izo umugwa wa Arsenal. Kandi nyuma yo gorukino yabaye umukinyi agira kabiri mu mugwa Arsenal amaze kugenda aratsinda ibisindo mu rukino rumwe rumwe mu nkino zitatu za mbere zo mu matsinda muri Ligue des Champions inyuma y'umukinyi Marouane Chamakh yabikoze mu mwaka 2010. Umugwa wa FC Sevilla muri urwo rukino waragumanye umupira ku bice 56% n'ibice 3%. Umugwa wa Arsenal nawo wasubiye mu gisagara ca Londres utahukanye amanota 3. Urukino rwa gatatu tugiye kubabwira ni urukino rwahuje umugwa AS Braga uhura n'umugwa Real Madrid aho urwo rukino rwagiye kurangira umugwa Real Madrid usinze ibisindo bibiri kuri kimwe umugwa AS Braga. Igisindo c'umukinyi Ingamu nico cagiye gushikana umugwi wa Real Madrid ku nsinzi igira gatatu mu nkino zitatu za mbere zikurikirana mu isindo urimwo igihe batsinda umugwi wa Braga bawusanze ku kibuga cawo mu gihugu ca Portugal. Umugwi wa Carlo Ancelotti ukaba uhagaze neza mu higano rya Ligue des Champions y'umwaka inyuma yo kuronka insinzi zitatu zikurikirana mu nkino zitatu za mbere umaze gukina. Inyuma y'igisindo yasinze muri urwo rukino umukinyi Jude Bellingham yashiye ahamvya umukinyi Christian Karembe ku rutonde rw'abakinyi bashoboye gusinda ibitsindo bitatu mu nkino zitatu zabo za mbere muri Ligue des Champions babitsindira umugwa Real Madrid. Nibo bakinyi babiri bonyene bamaze kubishikako muri kahise karekare kandi keza ko umugwa Real Madrid muri Ligue des Champions. Urukino rwa kane tugiye kubabwira ni urukino rwahuje umugwi wa Union Berlin uhura n'umugwi wa Napoli aho urwo rukino rwagiye kurangira umugwi wa Napoli rutahukanye insinzi y'igisindo kimwe ku busa bw'umugwi wa Union Berlin. Yari insinzi igira kabiri y'umugwi wa Napoli mu isindo urimo rya C. Igisindo kimwe c'umugwi wa Napoli cabonetse muri urwo rukino casinzwe n'umukinyi Giacomo Raspadori. Inyuma y'urwo rukino umugwi wa Union Berlin wari utsinzwe urukino rwawo rugira gatatu mu nkino zitatu nyene umaze gukina mu higanwa ry'umwaka rya Ligue des Champions. Ivyatumye ucuba umugwi ugira kabiri wo mu gihugu c'Ubudagi usinzwe mu nkino zitatu zawo za mbere muri Ligue des Champions inyuma y'umugwi wa Schalke 04 vyashikiye mu higanwa rya Ligue des Champions ry'umwaka w'2021 ushira w'2022. Umukinyi wa Napoli Raspadori yarinjiye mu rutonde rw'abakinyi bavuse kuva mu mwaka w'2000 kuduga bamaze gutsinda n'imiburiburi ibisindo bitanu muri sezon zibiri ziheruka za Ligue des Champions aho ari kumwe kuri urwo rutonde n'abakinyi nka Jude Bellingham, Rodrigo, Erling Haaland, Vinicius na Julian Alvarez. Kuva mu ntango y'igano rya Ligue des Champions umwaka uheze gushika ubu abakinyi bamaze gutanga imipira myinshi ivamwe ibisindo muri Ligue des Champions ni abakinyi Vinicius na Kevin Dublin bakaba bamaze gutanga imipira itandatu umwumwe nibo bonyine bazi imbere y'umukinyi wa Napoli Varaskeria amaze gutanga imipira ivamwe ibisindo igera kuri itanu. Urukino rwa gatano tugiye kugarukako ni urukino rwahuje umugwi wa Galatasaray uhura no umugwi wa Bayern Dominique. Aho go rukino rwarangiye umugwi wa Bayern Dominique arutahukanye insinzi y'ibisindo bitatu kuri kimwe cy'umugwi wa Galatasaray. Iyo migwi ibiri nubwo imaze kwitabira inkino za Ligue des Champions yo ku mugabane wa Buraya inshuro nyinshi, niyo jyambere yasubiye guhura mu rukino kuva mu higanwa rya Ligue des Champions yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ushira uw'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi na gatatu. Umugwi wa Galatasaray wakinye urwo rukino umaze inkino zitandatu zose udatsinda uri ku kibuga cawo mu higanwa rya Ligue des Champions, ukaba uheruka intsinzi uri ku kibuga cawo mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'2018. Nubwo bagerageje gukina n'inkomezi nyinshi ngo barabe ko botsinda, vyarangiye urwo rukino rubaye urukino rugira indwi uwo mugwi wa Galatasaray udatsinda uri ku kibuga cawo muri Ligue des Champions ku mugabane wa Buraya. Ugo rukino rurangiye umugwi wa Bayern Dominique waciye ukwiza imyaka itanu ikurikirana ugenda utsinda inkino zitatu za mbere mu higanwa rya Ligue des Champions uhereye muri saison y'2019 ishira 2020. Kandi nyuma yo gutsinda umugwi wa Galatasaray, umugwi wa Bayern Dominique waciye ukwiza inkino umunani zikurikirana udatsindwa uri hanze y'ikibuga cawo muri Ligue des Champions. Ukaba umaze n'inkino 19 zikurikirana udatsindwa ku kibuga cawo mu nkino zo mu matsinda muri Ligue des Champions. Umukinyi Kingsley Coman inyuma yo gutsinda igisindo muri urwo rukino yaciye aja ku rutonde nk'umukinyi agira kane amaze kugenda aratsinda ibitsindo muri saison indwi za nyuma ziheruka za Ligue des Champions uhereye muri saison y'2017 ishira y'2018. Ari kumwe kuri urwo rutonde n'abakinyi nka Robert Lewandowski, Antoine Griezmann na Kylian Mbappe. Urukino rwa gatandatu ari narwo rwa nyuma tugiye kugarukako ni urukino rwahuje umugwi wa Inter de Milan n'umugwi wa Salzburg, aho umugwi wa Inter de Milan watsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Salzburg. Iyo ntsinzi y'umugwi wa Inter de Milan ikaba yatumye uwo mugwi utera ku yindi ntambwe nziza mu nkino zo gukurakuranamwo mu itsinda urimo rya D. Ibisindo bibiri by'umugwi wa Inter de Milan bikaba byinjiye mu bice bibiri by'urukino. Igisindo ca mbere catsinzwe n'umukinyi Alexis Sanchez mu gice ca mbere, igisindo ca kabiri gisindwa n'umukinyi Hakan Çalhanoğlu mu gice ca kabiri c'urwo rukino. Inyuma yo gutsinda igisindo mu gice ca mbere, umukinyi Alexis Sanchez yabaye umukinyi wa mbere yamoka mu gihugu ca Chili amaze gutsinda ibisindo byinshi mu higanwa rya Ligue des Champions ryo ku mugabane wa Buraya, aho yari akwije ibisindo 16 amaze gutsinda abisindiye imigwi itandukanye yagiye arakinira. Gutyo abararenganye umukinyi Arturo Vidal yashoboye gutsinda ibisindo 15 mu higanwa rya Ligue des Champion yo ku mugabane wa Buraya abitsindira imigwi itandukanye kuri uwo mugabane yagiye arakinira. Umukinyi Hakan Çalhanoğlu inyuma yo gutsinda igisindo kuri penalty yaciye akwiza penalty 9 amaze gutera kandi zose zinjira kuva ashitse mu mugwi wa Inter de Milan. Ikindi mwomenya nuko iyo penalty yari ibaye ya mbere umugwi wa Inter de Milan ushoboye gutsinda uri ku kibuga cawo ca San Siro inyuma y'igihe kinini bidakunda muri Ligue des Champions. Bakaba babiheruka itariki 13 Ntwarante mu mwaka wa 2012 igihe umukinyi wa Inter de Milan Jean-Paul Pazini yinjije penalty bakinira mu mugwi wa Marseille.